Hina vangilazi engineering basekeri va the president Benny Mayengani hi nyikele hi mathikithi for the incoming event leyi nga ta va yi ri kona hi ti 3 fill up Giyani Stadium. Let's go and support our president Benny Mayengani.
Na khesa president Mayengani wa vulavula a hi xaveni mathikithi ya makweni, hi xava mathikithi na n'wina mi nyikelaku mathikithi khesa seketelo wa n'wina sendiri ya magaza yi sukile. President Mayengani wa vulavula, loko mitirho yi nga vulavuli hi ta yi vulavurisa. Khatsa
gangiwile mane lemeleri musafama senkume mono mane lemeleri musafama nadi etsane dimeze mane lemeleri musafama.